Silapha Presbyterian Church of Africa e Motherwell Seget. Siya ku mongameli uDr. Mzukisi Faleni athethe nabantu. Oba uthini uThixo xa kunje. Masithabathini iculo siphakamise uMongameli Faleni.
Mandibulise kumfundiso siphethele lenkonzo sombawo no bishop abakhoyo apha abefundisi onkosikazi omama imibutho ekhoyo apha namhlanje ibandla likaKristu lonke ababukele emakhaya ngelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu molweni bantu benkosi ndive kuthiwa kuzowuthandazwa apha into ebangela uba ndicinge uba uThixo unako ukuthandazeka kukuba uYesu was a historical man indoda yayikhona phakathi kwabantu ephila nabantu waze wabonwa ngabaninzi ebuyela kuye uThixo lento yenza ukuba lenkolo sikuyo ingabi yonkolo nje kodwa ibe inkolo enenyaniso phakathi kwethu so faith and facts together ngenxa yalonto lento sizokuyenza apha inayo indlebe enokumanyelwa nguThixo Enkosi befundisi bami. Kule ncwadi befundiwe. Kule migca yonke uThixo makasincede. Kula verse 27. Wathetha ke kwa oko uYesu. Kubo esithi yomelelani ndim musani koyika okokuqala phambi ngoba siye kwi verse 28 ndim ngexesha lokuyika nokungazi okokuba siza kuthini phakathi kokukoyika kubekho othi ndim Musani koyika. Andazi uba uzixelile uba undim ngubani.
Amen.
Mhlawumbi uthetha nabantu abamaziyo undim ngubani. Ngoba undim phakathi koloyiko akancedi nto. Siyoyika thina apha. Undim aganiki solution kwingxaki esikuyo. Lamadoda phakathi enqanaweni angatsiba ngenxa yoloyiko analo. Kukho umntu ozapha ongaziwayo uba ngubani. Uba ibeboniwe uba ungubani na bekungekho mfuneko yakuba azixele ngoba bebembonile. Kodwa engekazixele uba ungubani. Uthi ndim musanukoyika. Kwaqeqa uba la madoda akhona amaziyo undim uba ngubani. Athi ngenxa yoba undim ayamazi kwazona ukoyika ngoba uthe undim ndim musanukoyika. Ngoko ke mhlawumbi bazalwane kukoyika sinako sidinga undim. Ukuze kudede ukoyika ngoba ukho undim ndim musanukoyika. Ndim lo musanukoyika. Watho undim. Mzantsi Afrika mhlawumbi sidinga undim. Sihambe nabo ababezixelile uba bangobani abasincedanga ngoku sidinga undim. Ndim vela ngoba sidinga undim. Ndim musanukoyika. Utsho kuYesu. Wavela. Wena kutheni ngasixeli? Inomucingo yaziwa. Kutheni ngathi bazalwane? Igama lam ndinguYesu Kristu lo nihamba nayo. Akatshongo wayiqhawula ndim musanukoyika. Sanukoyika. Siwanikiwe amagama amaninzi. Siyabazi nebesicinga baba sinceda. Abasincedanga. Ngoku sidinga undim. Ndim musanukoyika. Umntu onokuphelisa uloyiko esinalo kweli bhayi kundim bazalwane. Masokhangela undim. Bonke babathi singayenza le nto abanawuyenza ngoba banamagama sidinga undim asincede kule nto. Ngoba yona nto inkulu kubo ngawabo amagama. Ndingubani kabani wasekuthini akanawusinceda sidinga undim musanukuyika. Ku-27 lowo mfuke. U-28 waphendula uPetros ke wathi khangela undim. Uthi uPetros akakaqondi uPetros. Bazalwane akaqondakali msinya undim. Xa ezayo unawutyholwa nguye unesakhwithi kanti ngundim. Khangela uPetros. Akamqondanga naye mamela uthini. Waphendula ke wathi Nkosi ukuba nguwe yabomakeke va uba ngundim. Ndiyayiva le nto uyithethayo uba uthi ndim kodwa Nkosi uba nguwe. Uba nguwe lo ongundim yithi kum mandize ndihamba phezu kwamanzi. Ngoba uba kanti kuthe ante ayinguwe uzandifaka engxakini. Uba ngundim othi hamba phezu kwamanzi ungahamba phezu kwamanzi. Kodwa funeka uqala uPetros noxa wayekhohlakele uPetros kodwa noba wayengumusile ne. Ya noba wayengumusile okhohlakeleyo uyawuguquka. No, I'm Musil. No, no, quite Cotagel. Cotta, Corpetras Ulumkila up Uti Ubangu Kumbula Petros Uba Kum Sevens was a Luangle. Kum Sevens was a Luang Petros Kufisaman. Yasma, I'll now say we tate it chance you hamba pesquamans. Yasma, Bunga Pelo bomi pesquamans. Uga was born is a quitty as a pillisu bomi pesquamansi. We are yas, Lord. Korata go sound him, Oti, yoike londa in our tenzanto, Ubangundi Montiza. Utuma undim ithondise phezuko manje yonke into eselwandle ayizundenzanto uba ngundimo ndibizayo kodwa ufuna niqale niqiniseke uba kuba nombizayo benzakela abantu ngokungabuzi uba ndizawuhamba nabani omnye umbuzo esengxakini athi hayi dabizwa ngubani ndikule ngxaki ndikuyo nje. Wafika nisendlini ndiziphumlele wandibiza ndamlandela ndikule ngxaki ndikuyo njengoku ngoba zengabuze uba ungubani wena uthi Petros before ndize kuwe ndixelele uba ungubani uthi Petros uba nguwe itsho ndise amandla ohlukana. Petros akafuna ulandela into engenamandla ezawuphelelwa ngamandla ecam kwendlela. Uthi uba nguwe ngoba wena ndim ndiyawazi amandla akho. Uba nguwe ndiyayazi uba ndiseyifu. Ndiyawazi amandla akho, ndiyayazi uba yonke into endigrogrisayo ayinawundenza nto. Uba nguwe. Ndifunukwazi nje uba nguwena. Before ulandele, be sure of the leader. Ngoba ingakuphuncula ezanzulwini zolwandle. Uyawazi namandla omlandelayo. UPetros wanted to establish that. Iva pha uthini undimi. Ithi ndize kuwe ndihamba phezu kwamanzi. Yitsho ngoba uba ayingondimlo akanayithetha loo nto ngamanye amazwi uyibeka esikalini uPetros uyayithesta uba yile nto ayaziyo nale uba yiyo izawukaka phakathi kwayo nengeyiyo uba nguwe yithi mandize phezu kwamanzi. Asizosusa amanzi ngoku yithi mandihambe phezu kwamanzi uba nguwe. Uba nguwe yiva undim wathi yena undim yiza. Watch undim. Uba kukho amanzi neentlanzi eziphambi kwakho. Uba kutsho undim awuzokube unengxaki yokususa amanzi. Wanyathela uPetros phezu korhebe. Wanyathela phezu kweintlanzi nazo zonke ziingozi. Wanyathela phezu kwazo. Amanzi awazange athwale mntu kodwa amthwala uPetros ngoba kutsho undim. Kutsho undim. So uba undim uyakubiza uzawuhamba phezu kwazo. Noba zinyoka ezinobuhlungu uba ngundim uzawuhamba phezu kwazo. Wahamba uPetros. Wathi yeniza? Wehla uPetros emkhumbini. Izanzulwini zelwandle. wehla emkhombeni. Bantu bakuthi amaxesha amaninzi uloyiko ludalwa kuba asazi uba undimu phina. Wehla uPetros wanyathela emanzini elandela undimu. Ke kaloku ehlile uPetros emkhombeni wahamba phezu kwamanzi esiya kuYesu. Phezu kwamanzi awudingi uvulelwa ndlela xa uya kundimu. Awudingi uba kuthiwe masisusa meva uya uhamba phezu kwawo. Awudingi uba kususwa amalahle uhamba phezu kwawo. As long as unashore uba kundimu ndibizayo. Mamela ke uPetros. Ke kaloku ebona umoya namandla uyika. I think lo mbhali ikho nto ayiphosileyo apha. I don't think ukuyika ukaPetros apha. Nakasa. I think kwafika ubuntu kwinto enkulu. Ukumbona umntu osanda kuthenga imoto. Isitiko sihlala sisehlanzini. Okanye umntu osanda kutshata umnwe lo unomsesane usoloko ujinga ngaphandle. I think nantsi ndiyabetha uPetros. Waqhelakala kuloo ndawo ngoba waba nento ethi ingaba bayandibonana. Kwafika amandla entliziyweni yakhe wakhulelwa ngamandla ingaba amanye amaKristu andibonana. Kube yikompetishini yamaKristu yoba jonga mna ndikholwa udlula wena. Nawe unoThixo nam ndinoThixo kodwa wam ungcono kunowakho. Nanzo mos ikompetishini yethu. Yavuka laa nto uPetros. Ushiye ezinye phaya enqanaweni. Uyayazi uba kuhanjwa phezu kwamanzi. Uqonda uba bake ndahamba phezu kwamanzi. Xa ndibuyayo zimele undenze ibhishophu. Akatshoniswanga, utshoniswe nguye. Ukubona ukholo qalisele luyipoison kuwe. Ubomba hey, likholwa eli kodwa inkolo yalo yipoison kuye ngoba ucinga uba nguye yedwa okholweyo ehlabathini. Wonke amanye amakholwa awazani naThixo nguye yedwa uThixo. Ngathi ukholwe uba hey lo mntu lo indlela athetha ngayo noThixo ngakholwa uba ebedle ibreakfast naye okanye ngummelwane wakhe. Indlela agrugrisa ngayo amanye amakholwa noba umecam kwakhe uzive uba hey awukholwanga udlula lo mntu uzama ukubonakalisa uba mna ndikhuliwe. Asithi sikholwa kakhulu kodwa ungakholwa kakhulu against yourself ngoba uPetros watshoniswa kukucinga uba ungaphezulu kunento ayiyo yena. Akaboni uba le nto ndiyiyo ngoba balo likaThixo. Wathi endaweni yokubulela uThixo wathi makubulelwe mna. Watshona kuloo ndawo. So ngamanye amazwi le nto uyaziyo uncedwe nguThixo. Le nto uyiyo le nto ikwenza mama kuthandaze uncedwe nguThixo. Awukho ngcono. Yiyo loo nto amarhabe engqinelana xa isithi zithobe. Zithobe phantsi kwesandla esinamandla sikaThixo. Ukuze uThixo ngexesha elifanelekileyo akuphakamise. Hey kunzima uzithoba bazalwane. Kuba uzithoba kukusigoba ngokwakho. Kukusibamba emva kwentamo uzigobe ngokwakho. Kunzima ukuzithoba. Uthi so ufuna ukuzithoba kube khwinto ethi awuna uthi umpostile uPetro uPaulos naye. Uthi bazalwane ndinezizathu zoba ndibe ngcono kunani kodwa ndithathe isigqibo sokuzithoba. So ulumke nge ndithi mfukeni kule nto yokholwa kwethu kakhulu boni ba nalapha ezifamilini zethu uba unenkosikazi mfukeni kunzima nokwenzela ipapa kusasa uba ukholwa ingxamile isindisiwe kufuneka iye ecaweni ngxamile ngoba ikholiwe ngelo xesha ayihlambanga izitya zayizolo kodwa kufuneka isenkonzweni ayinoba leyithi ikholiwe inoba leyithi ikholiwe uba indoda ayihambi inkonzo yawushiyeka apho kunzima nokwenzelwa ipapa ngoba itshate nomfazi okholwayo kholwa ungakholwa kakhulu against yourself uPetros wabethwa yiloo nto lakufiko lakholo luyingozi olalokuzidla olwalukuthi umbona nje ubani akanathixo thina sinaye akasindiswanga thina sisindisiwe uyabona lakholo olunjalo benziwa kuba aba bathe aba bathanga olakholo olunjalo uPetros wafikelwa lulakholo lilumkelo lakholo olakholo lusengela abanye phansi luphakamise wena lulumkelo lakholo lumkelo lakholo lumkelo lakholo olakholo likwenziwa wena umazi uThixo ukudlula abanye lulumkelo lakholo lumkelo lakholo olalikwenze ucinga uba uThixo ukule cawa yakho akakho kwenye lulumkelo lakholo lumkelo lakholo kuba lukholo oliya olamthobayo Petros kuba nguwe itsho ndize ndihamba phezu kwamanzi mamela ke ndiyeke mfukeni ke kaloke bona umoya unamandla kawukhangele ke ikholwa elisondeleyo kuThixo udlula abanye wafika umoya ulibona mhlanga umoya ke ngoku xa lingaboni lihlatywa ngumoya ubone uba elikholwa alinamandla njengoba belisitsho hlatywa ngumoya umamela ke phaa kuthiwani ke kaloke bona umoya unamandla sakubona emoyeni uba unamandla okwangoku ungekavuthuzelwa ngumoya suthetha kakhulu mhla umoya ukuhlaba ezimpumlweni nasemehlweni sakubona ngoko ubunamandla sakubona ngoko okwangoku ungathethi kakhulu ngoko umoya ungekakuhlabi mamela ke uPetros esazidla ngolo hlobo njengekholo elinamandla wafika umoya wahlaba ezimpumleni wazayiqala waqalisa ukujona emva koko wakhala ndasokubona la ikholwe lithenziweyo nelaziwayo liqaphukela uThixo ewethu ungekaphoxwa nguThixo awuzazi izinto kuPetrosi waphoxwa nguYesu wamyeka watshona phoxwa jongiwe uba uyakholwa khawunika i-evidensi yoba wakwaphoxwa nguThixo uba uzange uphoxwe nguThixo linda amanye amakholwa athethe ithixwaka wena thixwaka wena Mamel Petros. Hey, indoda ibizidla. Indoda ibizidla. Mamel Petros, indoda ibizidla. Imbonelo uYesu, uYesu uyeka yachona. Uyakuyeka uYesu chona. Ukuze uzoyazi ba ayingomandla akho gakaThixo. Uyakuyeka uYesu chona. So ebomini bakho uba una evidence. Yoba ndake ndaphoxwa nguThixo. Amakholo kwenyani akholwe emva kokuphoxwa nguThixo. Hayi le nkolo ya before asiyibali lejo. Sibali inkolo emva kokuphoxwa nguThixo. Athi umkaJobi usabambelele na ngoba ukuphoxile uThixo. Sabambelele. So ungasikhayiseli kakhulu ngenkolo yakho ngoba asina evidence yoba wakwaphoxwa nguThixo kunjanje phoxa esidlangalaleni uPetros amjongele namadoda aphenqana wena uba nantsi ingangalalo yekholwa ihamba phezu kwamanzi emva kokho yatshona ingangalala tshona ingangalala Eyijongile uYesu. Jongile uYesu, eyijongile uYesu. Athi umwisile nomrhabe wesuthu kanti yandibona ndingaqondanga nje. Ngoko ke, kulapho sikhona namhlanje. Thixo makanifikelele makhulu. Ngayinxameli kakhulu le ndlela. Ngayinxameli kakhulu le ndlela. Ikhona indawo ethi othi akanasono uyazikhohlisa inyaniswa yikho kuyo anditsho mawusila kuthi atho mawusila hayi siyakuva uba uyingcali yenkolo kodwa uthakana sono inyaniswa yikho kuye uyingcali kodwa uyingcali nesono ingcali nesono so athi amarhabe la amarhabe kuthiwa zi-blind calvinist or one-eyed calvinist la aneliswelinye athi wona netave kusithwa ungena sono netave kusithwa uthi akanasono inyaniswa yikho kuye athi ke amarhabe wona heyi xa kunjalo ke kusisono ungabinasono athi wona athi ke banitsho makubeke ngoku kungabi nasono kusisono mandibe nesono ukuze ndincedwe nguThixo ngoba ungabi nasono kusisono ngoba xa ungenasono awadinga amandla kaThixo andukuyeke emfukeni makamyeke ndukuyeke
kumaxesha elwa